Angalia hapa kinachoendelea. Ana attempt kagongwa mkono, no call. Same kinatokea tena upande wa pili. No balancing the calls. Angalia vizuri in a slow mo. So una expect mchezaji afanye nini? Hamna balancing the call. What do you expect from a player? Hamna balancing the call. Unasemaje katika hili?